So help me God.
Ngemuva kokuthi elakuleli lithola inkululeko ngaphansi kohulumeni wengcindezelo, izinto zaqala ukujika njengoba elakuleli lalisebenzisa upondwa seBrithani labeselwela kwirandi lakuleli. Ithimba leyindaba le-1KZNTV kulolu hlelo liyispeshali lingene laqala ukubheka umnotho wakuleli ngaphambi kokugasela kokhuvethi i-corona nangesikhathi se-lockdown. Ukugasela kalolu bhubhane kuleli kalikadlanga nje ngasohlangothini lwezempilo kuphela njengoba kuye kwachaphazeleka izinto eziningi njengoba inqwaba yabantu isale ingenayo imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwezindawo abasebenzela kuzo, ezinye zanciphisa isibalo sabasebenzi kwaziseke inkece ibingasangeni. Abanikazi bezindawo zezokungcebeleka, ezokuyijuxuza, edayisa uphuzo oludakayo, ezokuvakasha, ezemidlalo, abaculi nokunye okuningi baphoqeleka ukuvala amabhizinisi abo ngesikhathi umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa ememezela ukuthi elakuleli lingena kuthaqa phecelezike i-lockdown, okwabeka kusho ukuthi-ke kakunyakazi lutho ngaphandle kwabasebenzi abenza imisebenzi ebaluleke ngempela njengabahlengikazi, abasebenzi bey'tolo zokudla nokunye-ke okuningi. Kwenzeka lokhu nje vele umnotho wakuleli ubukhombisa ukuntengantenga njengoba iyinkampani ey'ningi zomnotho beseyivele ikhomba ukuthi elakuleli libheke ku-recession. Kanti-ke nenkampani uMoody's kanye no-Fitch babesanda kufaka-ke elakuleli ku-junk status ngenxa yey'kweletu ezenzwa uhulumeni, umnotho ontengantengayo nohlelo lukahulumeni lokuzama ukufukula umnotho olungathembisi. Umbuzo-ke ukuthi ngakubeke konke lokhu kusho ukuthini emphakathini wonkanya kanye-ke nakosomabhizinisi abasakhula.
Isimo sezomnotho sasemzansi Afrika besingasihle neze ngaphambi kwesimo lesi se-COVID-19 pandemic kusukela laphayana ngabo 2018-2019. Uma ubheka futhi nangokombiko we-economic review, i-growth was revised down since 2018 ngokwe medium term budget policy statement. Loku ke kwenziwe untengantenga kwe recovery in employment, amathuba emisebenzi kanjalo nokutshalwa kwemali. Kuphinde futhi kube nomthelela laphana obenziwa ungabibikho kahle kwe support on the global trade environment. Umnotho waseNingizimu Afrika ubhekeleke laphayana ukuthi i-GDP growth izoba close to 1.5% ngo-2019. Lokho akwenzekanga. Bekade kudalwa-ke izathu ey'ningi kakhulu ey'hlukahlukene. Siyazi sonke si-experience-ile laphayana ukushayeka komnotho ngenxa yesimo sika-Eskom se-load shedding, okwenza ukuthi iy'mboni ey'khiqizayo zingakhiqizi ngendlela efanelekile. Lokho-ke kushaye umnotho wantenga kakhulu okube nomthelela othile futhi nangokwe-performance ye-rand. Siyazi vele li-volatile. Kanjalo nama-state-owned enterprises, sibuke laphayana ukuvalwa nje kwey'khungo ey'nkulu ey'fana no-SAA kube nomthelelo omkhulu kumnotho wase-South Africa. Isimo lesi sokhuvethe hhayi impela sewunyakazisile umnotho, hhayi kuphela wala eMzansi Afrika kodwa umnotho nje wonkana womhlaba. Kodwa-ke umthelela la e-South Africa esingasho nje ukuthi sibe nawo, singasho nje kubalula ukuthi laphayana sibonile abantu bedilizwa bephelelwa imisebenzi, amabhizinisi amakhulu iy'khondlakhondla zivalwa. Ongoti-ke nosolwazi abaqhamuka ey'khungweni ey'hlukahlukene uma ubheka laphayana njengesikhungo nje umuntu angasho ukuthi i-VETS esicubungula isimo sezeminotho kunodokotela lapha no-professor David Francis Imran Valodia no-Kamal Rambruth Hart babikile laphayana ngokombiko ophume maduzane oshoyo ukuthi umthelela wesimo sokhuvethe ungasho nje ukuthi akwazi ukuthi ungakwazi ukufaka esikalini usho ukuthi umonakalo omngaka. It brings a high level of uncertainty in terms of the actual damage caused by the ravaging effects of this pandemic. Kodwa-ke kuyabonakala laphayana uma usubheka ukuthi kubile khona ukwehla kakhulu kwizinga lemiholo yabantu. Abantu abaningi banikezwe ama-packages nabanye badilizwa. Izimo ezibuhlungu ezenzekile siyibonile laphana nokuvalwa kwemboni einkulu ebese sibe khona iminyaka eminingi kakhulu kuze kuzofikela manje.
Nakuba ke ukutheleka kokhuvethe kube nomthelelo omubi enhlakeni ezahlukahlukene, ithimba likhulume nosomabhizinisi okwazile ukuthamelana nevumvungu zokuba kwamabhizinisi ngenxa ke yokhuvethe kanye nokuwa komnotho wakuleli. Usibusiso Babhazulu unebhizinisi leqandisi i3 cold rooms. Phakathi kweminye imisebenzi ayenzayo ukwakha aphinda aqashise ngama cold rooms, akagcinike lapho njengoba iphinda asebenze konke ke okuyiqandisi okuhlanganisa ama fridge. Umageba ukuchaza kabanzi ngesimo abhekane nazo ngesikhathi kuvalwe thaqa izwe nangokuthi ke uphunyuke kanjani esimeni somnotho sakuleli esingesihle.
Qale isikhathi impela esesikhona ebusinessini ngoba senza nama companies amakhulu ama corporate ekona kuma econ nama cold room. Ibusiness ikela phazamiseka kakhulu azohleleni lama mobile fridges. Ngathi siba nenkinga ne coronavirus ethande ukuthi siphathe kanzima esayidini leli lama mobile la kuvele kwamakhona yonke into makuthiwa asimeni imicimbi ayisekho njengoba selivulelekile ke kulelo site sesivulelekile kodwa sikaze sime kahlehle ukuthi simenze kumele yongxenye yebusiness. Ngoba kule company yethu nami bengazi ngibone sekwenzeka ukuthi kanti si essential uma ngabe ibhedlela zikhala ngapha nangapha nabangcwabi bekhala ngapha nangapha yebo siwududulile umsebenzi waduduleka kwadlula lokho okudlulile sesilindele yona ke le COVID le show round esithathu la kuthiwa khona kube kubi kakhulu noma kuse ingesiyona into enhle engingayisho ngoba nathi siyasaba sithubile kodwa sivivile. Ngase saye ngothini ke lo msebenzi hayi kuhamba kahle noma ke kukhona lawo mathize lapha nalapho kodwa hayi kuyancenge isimo somsebenzi hayi besiphazamiseke kakhulu ngoba abanye bazi babaleke impela bejethi kusho ukuthi liyabhubha noma uthi uyabaqhweba bothi liyabhubha babuyile ke abanye ababuyanga nginethemba ukuthi bazobuya mase beyingqondo zabo seyivuleleke kahle ngoba phela abanye banokutotoseka ey'nhlizweni zabo nasey'ngqondweni kanti lo msebenzi awukwazi ukupostpone makuthiwa i-fridge alisebenzi njengamanje endawo nathize funeka ihajwe kuwe khona njengamanje bona babuyile la bawokhiye abafundiseke kahle baqeqeshesheka kodwa nabanye abadingayo ukuthi sibakhanyisele ngalo msebenzi ngivulelekile ukuthi ngikwazi ukubakhanyisela angizili ukuzototosa kuyasetshenzwa ngeke kuthiwa kuyasetshenzwa kuphinde futhi ube utotosa umuntu kuba kusuke konake kusuke kufuneka ukuthi i-fridge isebenze kuyasebenzeka kufana ayi kuzoyenzeka kanzima ngoba manje fanele sifunde ukuthi kufakwa ama-face shield, kufakwa ama-mask, kufakwa le gear yakhona le ekuvikelayo kakhulukazi uma usebenza ama-fridge la ama-mortuaries, usanitize lolo hlangothi ayi alizange lazi laba lula lube easy kodwa bekuphoqeleke ukuthi sikwenze. Manje inkinga ukuthi uyawuthuthi uyasebenza ufake izandla emaglovesini, asibambeki i-screwdriver, ayibambeki i-side cut. Kodwa siyiphoqile lapho uzokwazi impilo uqhubeka fanele sikwenzile lo sikwenzile sasajwayela namanje siphila ngaphansi kwawo ey'nqoleni ama-mobile fridge la ama-mobile li kakhulukazi mangabe kunemicimbi kunama-functions kunama-events hhayi cha kuhambe kabi impela ngeke ngakhuluma amanga ngoba phela uhulumeni bekuthiwa sime ukuma kwama-functions nama-events kukhombe nathi fanele sime ngase sayidini lokuhayirishisa sibangasakwazi ukuhayirishisa asibanga sakazi siwadayisa ngoba besodayisa ini ngoba kuvaliwe kodwa ke njengoba kuvulelekile kuyaqhubekeka noma kungeseyona indlela lebekadijwayelekile kodwa kuyaqhubekeka thina ma-South Africans including myself sirelaxile ngoba uhulumeni wethu uyasithanda usinikeza izindlu mahhala siye ekoleni mahhala siyemtholampilo mahhala lokho kwenza ukuthi bese sivele siyarelax engikushoyo mithi yebo akuthi noma ngithiwa usizo uyalithola kodwa lukuthole vele uqhubeke uyaphambili kodwa uma ungabe ubheke phambili uyawungabe usalidinga kwalolo lolo sizo ngoba umsebenzi ula wena okubalulekile njengikushoyo kunye sebenza ubeke imbewu sebenze ubeke imbewu akuthi noma kufika lolo sizo loyofika ngaleso sikhathi lelo lufike vele uyaphambili ngeke ngaze ngambala kuhulumeni wethu kwa nawe ixakeke nje wakuvela ubhedukana nje wecorona wonke umuntu kuhulumeni ubheke ekutheni udepartment of health ama imjovo le ayitholakale ebhedlela kutholakale nemithi nani so lokho kokuxhasa bosomabhizinisi abancane kukhona kona kodwa akusiyo into eseduze bese ngiphinde ngibalula naloku kwabafethi laba baqhamuka ngaphandle labafethi bangaphandle bayimisele kakhulu ngoba yazi ukuthi abathola isizo ndawo so nathi masibe nalowo mentality noma lowo mqondo ukuthi usiza lukho ndawo kuzokwazi ukwenzeka qhubeke phambili.
Usazi lo kuvethi corona lo tetenye kakhulu osomabhizinisi abasakhula njengoba impande zabo beyingakagxili kahle kanye nalabo abadayisa emgwaqeni senkabeni yedolobha iTheku ngokuyizamela njengoba ke bengalitholi uxhaso. Labadayisi bathi ke akuzange kube lula kubo ukuqhubeka nempilo ngesikhathi sikathaqa njengoba bebegijinyiswa ngamaphoyisa ebafuna imvume kanti futhi ke nenani labantu belilincane. Alisalanga ngaphandle udaba lwabokufika njengoba bethi ke bakhathaza ukuthi uhulumeni ubhekelele kakhulu abokufika bona ubayekelele.
Manje ngila emgwaqeni ngiyadayisa ama-apula. So ekhaya ngakhisha ukuxakeka ukuthi umsebenzi awutholakali umsebenzi. Kodwa senginesikhathi ngidayisa, ngineminyaka eminingi. Ngihlela emgwaqeni kodwa kulimaza kakhulu ukuthi kanje njengoba i-corona ingibulalile i-corona ngoba yonke imali ebenginayo ngihle nge-corona ngayidla ngasengayiqeda njengamanje ngiqala phansi ngiyaphema yabo ngiyenza ingane yami ihamba ngemoto ngesikoleni ayisakwazi ukuhamba ngemoto ngesikoleni lena enye ibisethetshari ayisekho etheshari yabo ngenxa yemali but unesifaso unqabele ukumnikeza kumfundisi so angisa-afford ayibonto leyo. So kumile kanjalo inhlelo yabo. So ingane manje ihode ngikwazi ukuyiqhuba lezi zingi seyihamba ngenyawo esikoleni ayisakwazi ukugibela ngoba nesitimela siyabhedwa kwasona. So it's better abe ngetekisi nalitekisi bengibe nayo imali yalo ngibuye ngabi nalo imali yalo njengoba nje siphila ngaleli tafula nini uhulumeni kunokuthi asilekelele kunalokho vena athathe impahla la emgwaqeni ayoyifaka imoto kamgqomo kadoda ayoyifahlaza akakazi azasilekelele. Kunaloko siyayizamela iphinde ayithathe impahla ayifake umuntu komgqomo kadoda. Siphinde futhi siboleke imali singene komashonisa ayibonto le ukuze ngikwazi ukuvuka ngisurvive ney'ngane zami.
Dr. Baba, ikuphi ofisa ukukubona kwenzeka emnothweni nje?
Senzele kona. Akasubsidize. Ayeke uhulumeni kusixoshe emgwaqeni ngoba amathuba omsebenzi awekho ngempela ngempela. Phambi kwami ngila emgwaqeni kuye kufika umuntu ngempela elambile. Ngize ngitheze ngumthengele igunya la ngo-R3 yabo ekubeni nami ngixake nami la yabo and uhulumeni indlela ayo indlela enza ngayo ibuhlungu uhulumeni ufika oda impahla lapha kamasipala kuyena aphinde futhi uhulumeni ayithathe le mpahla ayoyifaka emotweni kamgqomo kadoda yayibona ukuthi ibuhlungu kanjani leyo nto leyo ngangcono yabo impahla kayithathe. Two uyasubsidize sithole asubsidize ngemali siqhubekele phambili sindlondlobale sile phambili njengoba ekhlasa so small business abani.
I was doing standard 3 ngiqala ibusiness so ngadayisa ngabona ukuthi okay so ukuyizamela kwami kanje ngokudayisa ngidayisa ngibuye ngiyeke ngiphindele esikoleni kanjalo ngibuye ngama weekend kanjalo ngidayisa kwaze kwafika la ngifika khona ka grade 12 then angikhonanga ukuya phambili ngabuya abazali bami bawa abantu abantrempu abangenalutho lokuthi ngiqhubekele phambili ngabuya ngaqhubeka nayo ibusiness ngasupport ekhaya nefamily yami yaright ngakho ukudayisa lokhu.
Njengoba isimo se-COVID, okay, i-lockdown
isimo sona singconywana kodwa but kwezinye iy'ndawo asikho ngcono ngoba kunabantu abangenawo ama-permit abaswele othola ukuthi nabo futhi again bayaphazamiseka amaphoyisa abakutholi ukuhlala kahle ngendlela okuyiyona ngenxa yokuthi abanazo iy'mvume lapho behleli khona. Asifanani mhlampe labo abasizakele bekuyinhlanhla yabo nabo nami njengoba ngingasizakalanga mhlampe bekungenxa yokuthi ibhadi lami ukuthi ngingasizakali.
Nakuba kusenokungabaza ngodaba lwemijovo yokuvikela leli gciwane njengoba kuke kwethulwa umjovo wabo uthenjiwe kepha-ke ngokuhamba kwesikhathi kwatholakala ukuthi kawulwi ngokwanele naleli gciwane. Kuphindeke kwethulwa obizwa nge-Johnson and Johnson njengawona mjovo olungele ukulwa naleli gciwane. Uhulumeni ugqugquzela abantu-ke bakuleli ukuthi baqhubeke nokubhalisela ukujova uma sekufika isikhathi njengoba ukujova kuhamba ngey'gaba.